Sagen, die bin guet, sele ndoda. Pindile vuka mfundi. Vuka ngokuthi yasekhaya kulalwa phezukumla. Yenda vuka nelinye ke kwakhona. Ingaba ubuchule na ukuba udada bethu sibakhumbuze ngempazamo zabo ngeli thuba besaphila. Silindeke de bayokulala ngomqolo ze sibabalisele indima
I'm not going to be able to do this.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the school.
I'm not sure if you're going to be able to do this. Kanti mna ndingotheni le nto ndingakwazi ukuyiyeka indidlule. Nam ndikwazi ukuza nesombululo kungakhange kube kanti kuyaleyo.
Wawu Radile.
Yehova ndincede.
Amen.
Kuba ndiyazi akukho ndoda eyakhe yaphunyeleliswa ngumsindo. Kungekho ndoda eyakhe yama ikhaya elimisa ngumsindo. Eyakhe yakhulisa abantwana ibakhulisa ngumsindo. Kungekho ndoda enishishini eyalimisa ngumsindo. Amadoda endiwaziyo aselivalelweni.